Hello guys, thanks for stopping by my channel.
Kule video sizobe sibheka ukuthi yini ongayilindela ngo-October ochungechungeni lwedrama oyikhonzile enesihloko esithi Gqeberha The Empire. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwevidiyo. Ngiyabonga. Okuphuma kuGqeberha, iEmpire ngo-October 2024. Ulwesibili zi-one kumfumfu 2024. Isiqephu one 187, uNonhle unesipiliyoni esivivinyayo endaweni yokucwala izinzipho ngenhlonipho kasonwabile. Uzimkhitha uzithola edelelwa ngesikhathi ecabanga ukuthi ungaphambi komdlalo. Ulwesithathu to October 2024. Isiqephu one 188, uHlumelo ukhetha ukuba yindoda yomndeni. Ulwembu lwamanga lukastoki luyamfica. Ifulegi elibomvu likaNonhle lesoka liya ngokuba bomvu. Ulwesine zingama 3 kumfumfu 2024. Isiqephu one 189, usonwabile ugcina usuku endaweni kaNonhle. Unobomi uthola iqiniso elibuhlungu ngoHlumelo. Izinhlelo zezingxoxo zelobolo likanozuko zinzima. Ngolwesihlanu zi-4 kumfumfu 2024. Isiqephu one 190, iphupho lempilo kanozuko liyafezeka. Ustoki ujaha intombazane afuna ukuba nayo. Amaphupho kantando anomyalezo, kodwa uzowuqonda kungakephuzi. Monday 7 October 2024. Isiqephu one 191, injabulo kaHlumelo nonozuko ngendodana yabo ayihlanganisi kahle kuThulani noNobomi. Iyabuya inkinga kantando ephoxekile. Kuwusuku lokuphendula uvuyokazi. Ulwesibili mhlaka 8 October 2024. Isiqephu one 192, uThulani usengenelwe izintambo zikaHlumelo futhi uzibophezela ekulweleni okungokwakhe. Untando uthola umyalezo oyimfihlo ovela kowesifazane osekhulile mayelana namadlozi akhe. Ulwesithathu 4 October 2024. Isiqephu one 193, uHlumelo ukhombisa amaqiniso akhe komalume bakwaMcenge ebashiya beshaqekile. Untando uthatha ijika konakele. Akukhona konke okubuhlungu kuvuyokazi nomndeni wakhe. Thursday 10 October 2024. Isiqephu one 194, uHlumelo wenza iphutha eliholela ekufeni komuntu. Uzimkhitha uphendukela ekwelashweni ngokwengqondo kuntando. Uvuyokazi usebuyile emsebenzini kodwa akakwazi ukuthinta uHlumelo. Ulwesihlanu mhlaka 11 October 2024. Isiqephu one 195, njengoba kuqhubeka izigigaba zikantando, umsimelelo ucindezela ukuba kungenelele ngokwesintu kodwa sekwephuze kakhulu. AbakwaMcenge balinde ngabomvu ukuzwa ukuthi ubani ozoqokwa njengomholi. Umsombuluko 14 October 2024. Isiqephu one 196, uThulani noNobomi banquma ukuzibambela mathupha lapho bevula icala lomuntu olahlekile. Uzimkhitha akavumi ukuthi umsimelelo asize untando. Ulwesibili zingama 15 kumfumfu 2024. Isiqephu one 197, untando ufinyelela esigabeni esibucayi lapho uzimkhitha echitha isixazululo esingambuyisela ezinyaweni zakhe futhi. UThulani akami lutho ukuvikela ifa likayise futhi abuyise nefa labo. Ulwesithathu zingama 16 kumfumfu 2024. Isiqephu one 198, uThulani wehluleka ukuqhubeka nezinhlelo zakhe zokulungisa umlando wakwaMcenge. Umsimelelo ukwazile ukugibela noma afe ukuze amgibele. Untando akekho. Ulwesine mhlaka 17 October 2024. Isiqephu one 199, uThulani wehluleka ukufeza izinhlelo zakhe zokulungisa umlando wakwaMcenge. Umsimelelo uyakwazi ukugibela. Untando akekho. Ngolwesihlanu zi 18 kumfumfu 2024. Isiqephu sama 200, uThulani noNobomi bashaya phansi ngonyawo. Uzimkhitha nomsimelelo babelana ngobuhlungu bokulahlekelwa ucezu lwabo. Unceba ubhula umlilo wokuguqula umhlaba kalulama. Umsombuluko zingama 20 one kumfumfu 2024. Isiqephu 201, umsimelelo ungqubuzana nomndeni wakhe ngenxa yokuzimisela kwakhe ukuthola untando. uHlumelo uphenya ululama ngaphandle kokuhlaba umkhosi. Uzimkhitha uthola indlebe ngontando. ULwesibili zingama 22 kumfumfu 2024. Isiqephu sama 202, uHlumelo uthola imfihlo enkulu kalulama. Uzimkhitha nomsimelelo bahlangane ukuze bathole untando, kodwa abawuthandisisi umphumela wokufuna kwabo. ULwesithathu zingama 23 kumfumfu 2024. Isiqephu sama 203, uHlumelo uthola ululama lapho emfuna khona. Uzimkhitha akafuni ukwamukela ukuthi kungenzeka ukuthi untando alahleke unomphela. Usivuyile noGqeberha bakhathazekile ngomsimelelo. ULwesine zingama 24 kumfumfu 2024. Isiqephu sama 204, ngosizo lomngane omusha, uHlumelo ukwazile ukudlula uThulani ngamagxathu amabili futhi adlale izingoma zakhe. Indodana yolahleko iyabuya kodwa ayifuni lutho ngonina. Friday 25 October 2024. Isiqephu 205, ululama usebenzela uHlumelo okuphazamisa imizamo kaThulani yokuthola iqiniso. Untando akafuni lutho ngonina, uNozuko noNomaflower baxabana ngomshado. Umsombuluko zingama 28 kumfumfu wezi 2024. Isiqephu sama 206, uThulani uzizwa ehluliwe futhi ekhashelwe uphiko lwezobulungiswa ngokulahlekelwa ubufakazi obubucayi. Uzimkhitha ucishe enze into engacabangeki. ULwesibili zingama 24 kumfumfu 2024. Isiqephu sama 207, uzimkhitha ucishe achithe izimfihlo zakhe ezimbi kakhulu. Uzimkhitha unquma ukuxosha untando. UNontu enxapha nomsimelelo. ULwesithathu zingama 30 kumfumfu 2024. Isiqephu sama 208, uzimkhitha unquma ukuxosha untando. UNontu enxapha nomsimelelo. ULwesine zingama 30 one kumfumfu 2024. Isiqephu sama 204, ululama udabukile ngokomzwelo ngalokho obekumele akwenze, kanti uHlumelo ujabule ngokuthi izinhlelo zakhe ziyafezeka. UThulani noNobomi bathola intambo yokusiza abantu abangalindelekile. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.